sumere nziri jamwiju ugira marembo ni yukuruka tuje tuinjiremo muze turabe kudutumbere nziri jamwiju ugira marembo ni yukuruka tuje tuinjiremo amarembo ni yugurukwa amarembo ni yugurukwa azoba umunezero utaraboneka uwazoinjiramo amarembo ni yugurukwa amarembo ni yugurukwa azoba umunezero utaraboneka uwazoinjiramo aho murondera umwami Yesu ari hano ntiwihane ibyaha byawe inshuti ubone gutumbera inzira aho murondera hari umwami Yesu ari hano ntiwihane ibyaha byawe inshuti ubone gutumbera inzira amarembo ni yugurukwa amarembo ni yugurukwa azoba umunezero utaraboneka uwazoinjiramo amarembo ni yugurukwa amarembo ni yugurukwa azoba umunezero utaraboneka uwazoinjiramo.